Mandibulise kunibathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika ingakumbi kunibalandeli bebhola lethu kwizwe lethu seliphinde lafika kwixesha lokubana ke sidibane ndinothulele ezemidlalo ngobunjalo bazo. Namhlanje baphulaphuli ke siza ke nendaba ke kaBacchus kunye ke noDumisani Zuma. Nizawukhumbula ke bafana ukubana ke ulo mfana ke uGavin Hunt kangabasebenzise ke kumdlalo weKaizer Chiefs kunye ke neBaroka apho iKaizer Chiefs ke itheke yadlala i-draw ka-1-1 baphulaphuli. Abantu abaninzi okanye abathandi ke abanintsi kwibhola elikhulu apha eMzantsi Afrika kunye nee-legend ke ezinkulu ke ooBenedict Vilakazi kunye ke nomfana kaJunior Khanyi kuya pha kumlandeli omkhulu ke weKaizer Chiefs ke uMachaka. Futhi ke nee-legend ke ezinintsi zeqela leKaizer Chiefs ke ziphosa ke ikhwelo okanye ke zikhalaza zisithi ke ingaba nakutheni na uGavin Hunt abadlali babini ke angathandi ukubasebenzisa noba angabafaka emetshini benze kakuhle kodwa ke matches zaka basebenzisi. Ingaba into na isizathu esimbangela into yokubana ke uGavin Hunt angabhelieve ke kwabo badlali babini ngoba ke emehlweni ke wabalandeli beqela leKaizer Chiefs ke bakhangeleka abadlali ke beyincede iKaizer Chiefs futhi bakhangeleka ke beperforma kakuhle kodwa pha kumqeqeshi weKaizer Chiefs ingathi ke abathethi loo nto ngoba kathandi ukubasebenzisa. Uthi noba ke sebafakile benza kakuhle kodwa kwimatshi elandelayo angafuni ukubafaka uGavin Hunt. Umzekelo baphulaphuli ke abadlali wabafaka pha xa bebedlala neHoroya AC belungiselwe ngena pha kwi-quarter finals ke ze-CAF Champions League wabathatha wabafaka wabasebenzisa futhi ke bamdlalela kakuhle futhi iKaizer Chiefs ke yaphumelela. Base bathi ke abalandeli ke xa bethetha bathi ngathi ke uGavin Hunt aba badlali ubasebenzisa xa kunyanzeleka into yokubana ke ayiwine imatshi ngokwenkangeleko yakhe ikusingathi ke akabathandi. Futhi ke wabeka wagxininisa naye ke umfana kaMachaka wathi ke uGavin Hunt yena walahlela amathembo okanye ke uyekile ukumthemba ke uGavin Hunt uthi wamdanise kakhulu uthe engqondweni yakhe wayecinga uba yena ngucoacha ozofika iKaizer Chiefs ayenze ibe kude futhi ngendlela wayemjonge ngayo uthi wayesithi ngucoacha ke noko ke ozofika ke iKaizer Chiefs ke ayiphakamise kwangangendlela ambona ngayo phaa kwiitim ebeziqeqesha uGavin Hunt. Uthi ke lo mfana kaMachaka yena ufumane sinokubana ngoku amathembo walahlile phaa kuGavin Hunt izinto azenza uKaizer Chiefs kangazilindele. Uthi yena umzekelo kunee-players athi ngokwangumlandeli athi xa zinongena zingenza umohluko omkhulu phaa kuKaizer Chiefs kodwa uGavin Hunt umile into yokubana kana-players kodwa kunee-players angasisebenzisiyo. Uthi umzekelo lo mfana uBacchus, uBacchus yona midfield yona playmaker ingenza umohluko phaa kuKaizer Chiefs wake uBacchus enyanisweni yi-playmaker futhi ke uyakwazi upasa kodwa ukhetha usebenzise ooKhathande ukhetha usebenzise ooBlom abeke uBacchus ebhentshini asimazi ubhalele phi ke uGavin Hunt kodwa yena ke uVilakazi ke kunye noJoseph Makhanya kunye nomfana kaJunior Khanya bathi xa bethetha bathi ke uGavin Hunt akakholelwa kwi-ball players abantu ababeka ibhola abadlalayo njengoBacchus njengoNtshangazi. UBacchus bathi ke abamboni ke elunga pha kwisandla sikaGavin Hunt ngoba ke akakholelwa kwi-ball players ke uGavin Hunt. Ukuya pha kuDumisani Zuma naye asaziwe isizathu sokubana umfana omdala ke angamdlalisi uZuma akukabikho mntu futhi ke naye uGavin Hunt akakayibeka icala icace into yokubana ke yintoni na ingxaki phakathi kwakhe ke noZuma kodwa ke bayakhala abalandeli ke bebhola elikhulu bathi ke ingaba yintoni na isizathu esenza uGavin Hunt ke angamsebenzisi uZuma noBacchus ngoba ke enene nangenyaniso bathi bona impendulo okanye abadlali abazowinisa uGavin Hunt ikwanguZuma noBacchus ngaba ke angabadlalisi uGavin Hunt. Isizathu ke saziwa nguye yedwa baphulaphuli. Ndifuna nani ke ningene ke nisho into yokubana nivanjani ke ngale ntetha nize ningakhohlwa ke usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizane phathela zona kwixa elizayo. Kakuhle babukeli.